Ishigihe. Abana b'Imana babwirizwa kugenzura ibihe bahawe. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru buratanguye. Ndi mwene so Luka Ntahobari ngira ndagushikirize ubu butumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru. Ja kuri YouTube andika inzira zibiri bose akanya bahitamo imwe gusa ucubona ubutumwa bwiza mu rurimi rw'Ikirundi. Ja kuri YouTube andika End Time Present Truth Message ucubona ubutumwa bwiza mu Gifaransa no mu Cyongereza. Mwene data, fata intebe yawe, icara, egamira, kuko abadafise umwanya w'ubwami bwo mu ijuru, Imana nayo nta mwanya ifise kuri bo. Mwene data, ni kuki witwara nk'abisi? Ni kuki ugenda nk'abisi? Ni kuki urya nk'abisi? Ni kuki unywa nk'abisi? Ni kuki usenga nk'abisi? Ni kuki wambara nk'abisi? Igihe kirageze, hindura ingeso zawe utaraboneka mu mugwi w'abacerewe. Wifatanye n'abana b'ubwami bwo mu ijuru kugira Yesu agiye guseruka vuba uzobe mu bamusanganira. Imana yo nyene umugisha ihezagira abaririmbyi, ibahereze ubwenge buhanitse bwo kumenya amabanga yo mu ijuru. Reka umupfasoni Imana yampereye ubuntu asenge, hanyuma tubandanye.
Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya basogokuruza bacu, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, dusize izina ryawe hejuru rihimbazwe ku isi no mu ijuru.
Amen.
Turi imbere yawe dufukamitse amavi y'imitima yacu, turabanyabyaha, turagusaba utugirire ikigongwe, uduharire utaduharuriye uzobukoze.
Amen.
Turi imbere yawe tugumize ko mwemu wawe yera adukomeze, adukomereze mu ijambo ryawe. Gumiza ko mwemu wawe yera bagiye kumva ubutumwa bwawe bwiza bose, tuze tuba bahigwe, tube mu batsinze, tubisenze twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru buratanguye. Icigisho cy'uno munsi ni icigisho kihambaye cyane. Kiravuga ngo nta rukundo rutagira amategeko. Nta rukundo rutagira amategeko. Mwene data, tega amatwi ntubu muhombe. Uyu munsi tugiye kubeshuza abantu imiliyaridi n'imiliyaridi bavuga ko bakunda Imana bagahakana amategeko yayo. Udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mucete cya mbere 4:8. Imana n'urukundo rw'ukuri, ariko yitwa Imana ifuha, kuko handitswe ngo Je Uhoraho Imana yawe ndi imani fuha. Mbora abana ibigabitanyo vyabase nkageza kurunganwe erugira gatatu no kurugira kane erwabanyanga nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagizwe vyanje nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda arukurikirana agushitsa igihumbi. Ubutumwa bwiza Mose yanditse mu gitabo cyo gusubira mu vyagizwe 5:9-10. Kandi Imana ikunda abayikunda gusa, warubizi tega amatwi. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Imigani 8:17. Kandi iyo mana ne nyene naho ari urukundo ihoza igitsure cayo kubakora ibibi, nkuko handitswe ngo igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi ngo ihenebereze ukwibukwa kwabo mwisi. Zaburi 34:16. Mwene data, ndi wishimira urukundo rw'Imana mu gihe utitondera amategeko yayo, kuko Imana niyo yerekana uburyo bayikunda. Ntabwo ari twebwe tuvuga ko tuyikunda, nkuko handitswe ngo kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ivyagezwe vyayo, kandi ivyagezwe vyayo ntibigora. Cete cambere cha Yohana 5:3. Abantu benshi bavuga ko bakunda Imana kandi bazi ko babesha, kuko Yesu ubwiwe yaratomoye icerekana ko tumukunda, nkuko handitswe ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo 14:15. Niba utitondera amategeko y'Imana, Yesu ntawuzi ntano wukunda, uhereye n'umunsi uhagarika kubesha. Mwene data, nipfuza ko utahura neza ubu bwami bubiri Yesu avuga n'ijwi giwe, hanyuma uze kuraba ubwami utumbereyemwo, nkuko handitswe ngo Yesu aramwishura ati ubwami bwanje subwo muri iyi si. Iyaba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba barwanye ngo simpabwe Abayuda. Ariko noneho ubwami bwanje subwino. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 18:36. None ko ubwami bwaha ku isi atari ubwa Yesu, n'ubwande? Reka Yesu atubwire nyine bwo, nkuko handitswe ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umwami w'iyi si ari mukuza, yamara muri jewe nta kintu ahafise. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14:30. Yesu yari kwabarira intumwa ko igitero kirongowe n'umwami w'iyi si Satani kigomba kuza kumufata mu kanya kari imbere. Ubwami bw'iyi si rero buri mu biganza bya Satani. Satani rero niwe mwami w'iyi si, kandi abari kumwe na Yesu nta kibanza abafisemwo. Ngibi ibizoshikira abumviye umwami w'iyi si, nkuko handitswe ngo ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi b'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku misozi. babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko muduhishe inyonga zivyagiye kwijya ndebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse kandi ninde yoshobora guhagarara. Ubutumwa bwiza Yesu yahaye Yohana ku kizinga cha Pastomos ivyahishuwe 6:14-17. Ubu naho reka turabe isezerano Yesu yahaye abamukunda bakitondera ivyagezwe nawe nkuko handitswe ngo ndimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere imuhira kwa Data haramazu menshi iyataba ariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje ngwaho ndi namwe abe ariho muba. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohani mu kigabane cya 14:1-3. Iri sezerano si ry'abasenga ku wa mbere w'iminsi indwi canke ku wa gatandatu ni ry'abitondera amategeko y'Imana nk'uko Yesu avuga ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Si sezerano rero ry'abasenga ku wa mbere w'iminsi indwi mubisobanukirwe neza mureke kwitirira Yesu mutazi mutanubaha. Icazanye Yesu mwisi kwari ukumenyekanisha ubwami bwo mu ijuru no kubohora babohewe muri iyi si na Satani ngo babohoke baje muri ubwo bwami nk'uko handitswe ngo abo 12 Yesu arabatuma arababarira ati ntimuze mujane inzira ija mu banyamahanga canke mu bisagara by'abasamariya ariko muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli uko mugenda kose mwigishe mutubwami bwo mwijuru buri hafi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 5:15-17. Yesu ntiyaje kwigisha ubwami bw'iyi si yavuze ngo mubabwire mutubwami bwo mwijuru buri hafi nico camuzanye we ubumbatiye ubwami bw'iyi si lindira gato yuzoshirana nabwo. Kandi Yesu yatangaje ko mu minsi ya nyuma bazovuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru nk'uko handitswe ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose maze umuhero uzocuza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 24:14. Niba utitondera amategeko y'Imana tahura ko Imana usenga atariyo mwijuru ahubwo ariyo mwisi nkuko handitswe ngo uwica ugutwi ngo ntiyumve ivyagezwe no gusenga kwiwe nako nigisesema. Imigani 28:9. Abantu bose muvuga Imana muvuga Yesu mukaba mutitondera ivyagezwe 10 gusenga kwanyu nigisesema mu maso y'Imana mwikubitagashi batarabarenza kwivu ejo mupfuye bizoba biheze. Iyi ni mburi ya nyuma kugira ngo umenye ko iyo usavye ivyo usavye ubihabwa n'Imana yo mwijuru nuko uzoba witondeye ivyagezwe vyayo nkuko handitswe ngo kandi ico dusaba cose tugihabwa nayo kuko twitondera ivyagezwe vyayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Icete cha mbere cha Yohana 3:22 kugira ngo umenye ko ivyo wasavye bivuye ku Mana yo mwijuru nuko uraba ko witondera ivyagezwe vyayo ukabironga utitondera ivyagezwe uramenya ko bivuye ku mwami w'iyisi. Nta rukundo rero rutagiranwa amategeko uzokwigisha Imana ariko akakubwira ko amategeko y'Imana tamuraba muri icyo gihuzo tahure ko ahaya kwigisha Satani. Kuko icyatumye Satani yirukanwa mu ijuru nuko yagararije amategeko yayo. Uzosenge uzi neza ko usengera ubusa, nkuko handitswe ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko kigabane 7 umurongo 7. Twebwe ababa kuri iyi si twuzuye uburyarya kuko twitondera amategeko arenga 500 y'ibihugu byacu tubamwo, ariko tukananirwa n'amategeko 10 gusa y'Imana. Hanyuma tugahagarara mu mazu twubatse ngo n'amasengero tukaboroga tukicisha bugufi kandi tuzi ko turi ndyarya zihagije, tukiremesha kandi natwe ubwacu dufise amategeko mu ngo zacu, kandi uyagararije tukamufata nabi, kuko handitswe ngo abakoze ibyaha bose batazi ibyagezwe bazohona ibyagezwe bitarinze kwiyumvirwa, kandi abakoze ibyaha bose bazi ibyagezwe bazotsindishwa n'ibyagezwe. Ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abaromani kice cya 2 umurongo wa 12. Ukavuka ukarinda upfa utumvise Imana n'ibyagezwe vyayo uzohona ibyagezwe bitamanje kwiyumvirwa. Ukabubimenya ukabicumurako uzotsindishwa hakurikijwe ibyagezwe. Ube wanyumvise neza utangure guhindura ingeso zawe. Imana yanditse ibwirizwa shingiro ryayo ku mabuye mu kwerekana ko iryo bwirizwa shingiro rizokwamaho. Yongera kuryiyandikira n'urutoke rwayo nguko ubwami bwayo bwo mu ijuru bwamaho kandi n'ubwayo yonyene. Nubwo ibisate biyanditswe ko vyamenetse niyo yasubiye kwiyandikira, iryo rikaba ari ryo somo ryonyene riboneka muri Bibiliya yose Imana yiyandikiye injuro zibiri zose. Hanze yayo mategeko 10 nta bwami bw'Imana bubaho, nkuko handitswe ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Uhoraho. Aho hantu atacho kurya atamira atana amazi anywa, Uhoraho yandika kuri vya bisate amajambo y'isezerano niyo vya vyageze zwe ukwari 10 kuvayo 3:4-8. Kubera ko Mose yagize ishava bonye abiwe bahaye bihumanisha ibibi, vyatumye Uhoraho amubwira ko abaza ibindi bisate vy'amabuye ngo Uhoraho yongere kwiyandikira iryo bwirizwa shingiro, nkuko handitswe ngo Uhoraho abarira Mose ati wibazira ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo yari ku vya mbere wamenye. Ubutumwa bwiza Uhoraho yahaye Mose mu gitabo cyo Kuvayo 3:4-1. Wewe uvuga ko ukunda Imana, soma ibi bikurikira. Kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe vyayo, kandi ibyagezwe vyayo ntibigora. Cete cambere cha Yohana 5:3. Ndahasubiramwo uhumvirize neza ureke gukwirikira abapasiteri bakubesha. Kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe vyayo, kandi ibyagezwe vyayo ntibigora. Ubutumwa bwiza Yohana yanditse mu cete ca 5:5. Uritondera ibyagezwe vy'Imana, urakunda Imana, ndi witondera ibyagezwe by'Imana uranga Imana. Ivyo vyanditswe n'intumwa y'Imana, wewe uvuga ibindi uri intumwa ya Satani. Reka guhenda abantu kandi nabo bafise ingorane kuko barazi gusoma, batsinzwe n'urubanza kuko banse kwisomera. Handitswe ngo kandi sihumanijwe n'abayibamwo kuko barenze ivyagezwe bagaca mwibwirizwa bakica isezerano ry'indahava. Nico catumye umuvumo utongora isi, kandi abayibamwo nivyo bahowe. Nico catumye ababa mwisi baturigwa, hagasigara abantu bimparugwa. Hagiye gusigara abantu mwisi bimparugwa, abandi bose bagiye gusha kuko barenze kuvyagezwe vy'Imana. We uvuga ko wicaye ku ntebe y'intumwa Petero, reka kubesha. Reka kubeshera Yesu n'intumwa yiwe, kuko intumwa ziwe zanditse ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ivyagezwe nawe. We uhenda abantu gusenga kwiyinga ukavuga ngo wicaye mu ntebe ya Petero, reka kubesha. Ja mucete cha mbere cha Yohani ikigabane cha kabiri gatatu ndahasubiramwo. Iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nitwitondera ivyagezwe nawe. Ngaya majambi ntumwa zavuze. Wewe wigisha abantu ko Yesu atabambwe ku musaraba, reka kubeshera Yesu, kuko yivugiye ngo nanje ninamara kumanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 12 umurongo wa 32. Nguko kandi handitswe ngo kandi nguko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, ni kumwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kigabane cha gatatu umurongo wa 14. Wewe nawe wigisha ko Yesu Kristo ata Yesu kandi atamana bibaho, ahubwo Yesu ari we Yehova gusa, reka kubeshera Yesu, kuko yavuze ngo nanone data unshimagizanye nawe, unshimagishirije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Yesu yahoranye n'Imana isi itararemwa, ntiyamye yitwa Imana data. Reka kubesha abantu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kigabane cya 17 umurongo wa 5. Ababranamu bavuga ngo Yesu ntabaho, data ntabaho, Yesu arimo byose, ni kinyoma, Bibiliya ntibyemera. Yesu na se ni babiri, ntabwo ari kinyabugingo kimwe nkuko wewe wigisha. Yesu avuga ko yahoranye na se isi itararimwa. Wewe ukirindiriye uwundi Mesiya, reka guhenda abantu, kuko Mesiya biranditswe mu gitabo cawe ko yabwirizwa kuvukira i Betelehemu, kandi niho yavukiye. Basogokuruza bawe baramwanga, nguko handitswe ngo ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri ingehwa mu bihumbi by'i Buyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Ubutumwa bwiza bw'Uhoraho bwanditswe n'uwavugishwa n'Imana Mika mu kigabane cya 5 umurongo wa 2. Wewe wigira uwavugishwa n'Imana, reka guhenda abantu, kuko si Imana yagutumye. Nguko handitswe ngo muri mwebwe nihaduka umuvugishwa cyangwa umurosi akabaha ikimenyamenya Changa kababalira igitangaza. Icho kimenya menya changi igitangaza kigashika. Icho yababaliye. Ati ni chashika tuze tugenda niri izindi mana tuzisabe. Kandari imana mutigeze kumenya muze mwe ntimuze mwemera amagambo y'uwo muvugishwa change y'uwo murosi kuko Uhoraho imana yanyu azoba bagerageza ngo amenye yuko mu mukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose ariko muze mugenda ni Uhoraho imana yanyu mu mwubahe mwitondere ivyagezwe vyiwe mu mwumvire abari we musaba mwifatanye nawe akaramata ubutumwa bwiza Uhoraho yahaye Mose mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 13 rimwe gushika 4 wewe wibaza nguri apotre uruwavugishwa n'Imana ivyo wokora byose bitangaza iby'ubura bigashika mugabo utitondera ibyagezwe n'Imana ukorera Satani izuba ryaka hanze y'amategeko y'Imana nta wavugishwa nayo abaho guko handitswe ngo Uhoraho aranyishura atabo bakamenye bavuga ibinyoma mu izina ryanje sinabatumye ndaco nabageze ndaco nababariye babarotorera ibyo beretswe by'irinyoma n'indagu n'ibitagira ikimazi n'ubuhuhuta bwo mu mitima yabo ubutumwa bw'Imana yahaye Yeremiya mu kigabane cya 14 umurongo wa 14 nta rukundo rutagiramwo amategeko ikintu cyose mu ijuru no ku isi kigengwa n'amategeko ubu rero shaka ndababaze ikibazo ni munyereke umuntu umwe Bibiliya yita umugororotsi atitondeye amategeko y'Imana jewe akarorero kanje ni Aburahamu yarayitondeye nkuko handitswe ngo kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ibyo namwihanikirije amabwirizwa yanje ivyo nashinze n'ivyagezwe byanje itanguriro 26:5 niba uvuga kuri umwana wa Aburahamu uritondera ibyagezwe by'Imana nkawe ni wihinyishu namwe ko muvuga ngo muri abana ba Aburahamu ivyo yadondaguye Imana kuri Aburahamu ko yitondeye muravyitonde muzobindyarya gushika ryari hinge ndababwira ico Yesu yavuze mureke kwihumuriza guko handiswe ngo ivyagezwe bona majambo yabavugishwa n'Imana vyabayeho gushitsa igihe ca Yohana uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe umuntu wese akabubandanira Luka 16:16 Imana yo mwijuru igufashe gusobanukirwa ubutumwa bw'uno munsi umenye ko nta rukundo rubaho rutagira amategeko no mu rugo rwa ufisa amategeko no muri leta ya ufisa amategeko n'ubwami bw'ijuru ufisa amategeko nimba utitondera amategeko y'Imana 10 nkuko yacapuye ku ntoke zawe 10 nkuko yacapuye ku mano yawe 10 bisobanura ngo icyo ukora cyose ubanze uharura intoki kwa 10 ntuce ku itegeko ry'Imana iyo ugenda hose umanze uharura amano ku birenge kwa 10 ntuce ngo na kimwe ku itegeko ry'Imana yaduhaye amategeko 10 iyashushanya ku maboko yacu iyashushanya ku maguru yacu nta numwe atitonde ayo mategeko azobona ubwami bwo mu ijuru reka ndagusengera Imana igufashe na uje mu gitegiri cabitondera amategeko 10 y'Imana Data wa twese wo mu ijuru Mana waremye ijuru n'isi ibiyaga amasoko y'amazi n'ibivyuzuye izina ryawe rihabwa icubahiro
Amen
tugukengurukiye kugira neza kwawe kwabanye natwe twavuze ubutumwa bwiza tukaba tugusabye ngo abazobwumva bose bikubita gashi bahindure kuko batararenzwa kwivu bagihumeka bagifise umwanya wo guhindura bitondere amategeko watanze 10 na yayene nako yose
amen
turasabiye abagwaye mu miryango yacu mu ishengero ryawe kugira ngo mwamu uyu munsi w'isabato w'umunsi wo gukiza bose ubarungikira abamarayika babakoreko maze bakire mu izina rya Yesu
amen
turagusaba ngo ufate mpiri impwemu yaboheye abasohotse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mugongo maze mwami babohoke uyu munsi w'isabato bikubita gashi bagaruke mu nyigisho za Yesu Kristo ugiye kuza vuba kugira ngo ntibaze baboneke mu bahungu bwiza bwiwe ahubwo baboneke mu baro musanganira mu kirere
amen
turasenge abayobozi b'ishengero ry'abadivantiste bo munsi w'indwi ku isi yose bakuri narije bakuremo jewe ndabizi bace bugufi baragira intama zawe bacishije mu muyoboro wewe watanze ku murongo umwe rudende w'amategeko 10 n'amategeko ya yene nako kugira ngo abumve ubutumwa bavuga bezwe baze babone ubwami bwo mwijuru
amen
turagusaba rero ngo ubandanye kutugirira neza ubandanye kuduha amatwi yumva uduhereze mpwemu wawe yera kugira ngo tugendagendeshereze mu byagezwe vyawe nibidusenze twizera ko vyamaze kuba kuko tubisavye mu izina rya Yesu
amen, amen.